Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Abalimale inqaba yabantu kutholana phezulu itekisi kanye nemonto encane kwisphihli sengozi omonde edrive egoli ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi elandwala khona le video mangoqala isijonele likhasi wamwelekele igama lami ngosibonga konke wakandwandu mothanda ongangibeza intatheli ka YouTube kulimale abantu abawu 14 kwenzeka isphihli sengozi la kushayisana khona itekisi kanye nemonto encane omonde endaweni yasegoli abezosizo holiphuthumayo net 911 bafike ngokukhulu kusheshe endaweni yesigameko bafica abantu abangu 14 belimale kabuhlungwana abanye bebelimale ngendlela emangalisayo abantu abalimele basizwe khona endaweni yesigameko nganduba bephuthunyiswe ezibhedlela ezahlukahlukene ezisegoli lezi ke bafethu indaba ezibuhlungu ngendlela emangalisayo ngizofisa ukwazi ukuphawula kwakho khona lapha kwi comment section mina nje ngitathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo